Mensan me ma akwa ba bio medofo emra ayaresa enko motia wa sibifo wonga wodi sibi men capsules sibi women capsules sibi malakio sibi herbal soap ababo ntia eboa ejiganda fo firi yarwa ahodwo yin emu no ye na yede san enko motia we ebro mamo ye na nti se enioma enketenketi biti se ginger nom anka twade ni na hu hia mabimra wo fie hwa si obi ewo kooko kooko e yare bi a akamye ase Ghana he yina de bre na duro eni wiase bodofa eduro wo hopa ebro buro ni emfa eduro maaye no na ye nananom etu yare we ase ma wodo ho obro ni si hemorrhoids I told our friend piles ye Ghana kasem eye kooko se washi obi a kooko edi ni nyapa na wo ka na kosem akyere wa I told our wotna ho enye wugina ho enye wodan so a enye ye bodofa si before se menkyere wadro yi na fetu yare na se se kooko na eha obi especially bleeding pars pe ewo kooko to ne baako honey ewo no so pe apede ye fre no pure honey no afei wanya ewo na wie no anka atwade we ube chimu nsio no a edi kosi se saa kooko to na odisi sun ewo no ubenya saa eto no ne fa kooko to no ne fa anka atwade mu nsio ubenya ne fa na afei kakadro ginger de ekuta mensemi ube hia ginger wodi gu wonsa epu wonsam a ebeye ma mekyere wonsa baako mu o se de me de yaye e se otobe se 2 cedis a ebeye wonsa baako ma wunya ne sa ma kyere anka atwade no ube papa mu utwem a na wachim nsio no e de ko se ubenya quarter eye coke to ano ne fa na ginger no so ube hohoro ho e wonsio mu se de me ye ne yaye ube hohoro ma e ho fini na afri ho eno so wayam wo be blend ne saa wo blend ya wo de nsio coke to ano ne fa ene no so wo de be blend kakadro no afei wawie ne saa no wo be sone so na wo de kakadro ne nsio no anka atwade ne nsio no na wo de afra ewo coke to abaako no ewo to akese te sei mu na afei wa wo su ne yie okay na wa hwie bi anom de coke e ha ne ni o obenum atrekasie no miensa anopa ewia so obenum saa miensa ewia na wanum saa makomako miensa enwumre na utu kooko yare ase to asonum enna kakra wa kooko ne hawo no na abehun sunsune a ewum make sure say bribia mefro no obegye me so ha na yato ankomo iso suzi aba center enna me yede nkomo ibrewo ewo dwumadie iso na masaa nneo manketenketu wei bi eme wo ofie wujade ama bribia yare bi ebe initi na eduro bi ame wo no wodi weinum atu yare na se na wade wo ho ebrepam ye besan e de yare foforo ene eho ayare sa na eduro e de abre wo nkomo iso ayare sa nkomo die si before ene de brew ebrepam ye besan hia makra wo medase
suzi ana
gana mane memma damase.